Hello, nitwe abagore b'abanyambaraga muri cya kiganiro bumenyereye cy'abagore b'abanyambaraga kuri YouTube cyangwa se amatsiko yacu ikurikiraho izabivuga ngo urukundo. Ese urukundo ruracyabaho? Urukundo nyakuri ruracyariho?
Does true love still exist? That's our next topic on our YouTube channel, Woman of Valor Show Rwanda.